Gube yiko nje pheli line le hip hop, we understand. Gube yi line nje njengakuwo wonke umuntu uyabo, kodwa obvious phela ama line afika ngendlela ezingafani ebantwini uyabo. Kodwa ukube nikhuluma ukuthi uMthembeni ngimthukile, bengizozwa ke, but angumthukanga, ngikhulume nje iline ekuwukuthi ke mhlawumbe lingene ngenye indlela, kodwa ke ayangaze ngithuke umuntu uMthembeni nje ngishayela iline uyabo. Ngishayela iline angilwi noMthembeni. UMthembeni umfana omncane osebenzelayo, usebenza kanzima, unetalente futhi elimangazayo. Angeke nje ngize ngixabe, ngizonde umfana, angeke futhi ngixabane naye. Bekuyi hip hop nje, ki hip hop. Kodwa ayikho cha into ebengiyiplanile ukuthi sengilwa naye, ayangilwi naye umfana. Kube yiline nje le hip hop yabona. Kube yiline. Ngiyabona abantu abaningi balobe bebuza ukuthi why ngingamfakanga u-A-Reece. Mhlawumbe kuzomele ngikhiphe u-200. Phela abanye abantu enye into angibazi kahle uyabo, ezingisho ukuthi kuma ku-150 bars izinto engikhuluma izinto ekhona, izinto ezenzakalayo. So ngeke ngivele ngikhuluma amanga ngomuntu uyabo. U-A-Reece eqinisweni ayikho into engake ngiyaziyo ngaye. Yes, nginokubona nje trend la enkundleni, kodwa eqinisweni ayikho mina into engiyaziyo ngaye. Angisho ukuthi into ayenzayo ayikho right, kodwa ke ayikho into engiyaziyo ngaye, ngoba nesilungu sincane kimi. So umuntu o-rapper ngesilungu, nanokuthi ngagcina ukuzwa iy'ngoma zakhe lezi ezazisemaradweni the time esale la kudliwa khona ama-artist. So akukho kutheni engikwaziyo manje uyabo. So ngeke ngivele ngikhulume ngomfana like ngingazi lutho. Kodwa enye into phela uStallion ongivimbile, uStallion ovele wakhathi beat, kanti bengisengajamba mhlawumbe kuze kube khona engikushoyo uyabona, ngijambele ngapha ku-new school. Kodwa ke mhlawumbe u-200 usengeza. Angithukanga. Ayikho nencane into engithusayo. 200 ngawukhipha mina. Lingashonile angulele kubona. Ilanga lanamhlanje lingashonulele ngakubo. Anginayo inkinga ngisencane, vele ukuthukwa kwi-hip hop kade sakushwayela. Abanye abasifuna, abanye abasithandi, kodwa yes, ngisave i-hip hop mina. Mageza wono mageza Brenut Kavela ngiyayisave, kodwa i-hip hop futhi angisabi ke muntu. Lokho kuyomele kulale kuwama favorite artist wenu ukuthi angisabi muntu, ngenza noma yini noma kunini ngibasabi. Kodwa hayi ukuthi nginenkinga, cha anginayo inkinga. Ziningi ezinye izinto futhi esiyifundayo nakubona bafowethu. Ngeke ukubalekela ukuthi oKesper inkulu indima ayidlala naye kwi-hip hop. Ngeke ukubalekela ukuthi uMthembeni inkulu indima ayidlala, uKO inkulu. Ngeke nje uze ukubalekele konke lokho. Bakwenzile, abakwenza, yes, kuyisibusiso. Ngithathe lukhiye lapha.